Tuna watu wengi sana kanisani. Kabla hawajapata kazi walikuwa wanaimba kwaya. Walipopata kazi wamekanyaga, wamekata mguu kanisani. Ukamwambia kwaya, I say niko busy. Haujui tu niko busy. Sasa Mungu anajiuliza kama tu kazi ndio inamfanya asije kanisani. Huyo.